Kanye, look what you made that brother did. Kampunga ni mebeba, shagiko kikama tebe ni mebeza.